yalindela. Besithi andiyonto futhi ndaboniswa. Kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali lokuwa nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo. Abantu kudala bendivalela indlela. Besithi andiyonto futhi ndiyaboniswa. Kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali lokuwa nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo. Vela ngoma izovuselela umphefumlo wakho inginikithembela itsha. Tatandazuyi vela ngoma izovuselela umphefumlo wakho inginikithembela itsha. Ziyo ndise apho kungenjena kudala sithi nyawo zamndise ndikhoke undise kwanhliziyo ndise apho kungenjena umphefumlo wam wahlukene. Tatanda zuyivele ngoma izobusalela umphefumlo wakho lalumbe from lowako inginikithembela.